Ngiqalinga inamukelo eza namuhla lohleni naye upromise amase amaphoyisa athi kunabalaphi bendabuko abathi amakhanda abantu besilisa abanempandla noma abagunde impunculu anegolide basuke benethemba lokuthi lamakhanda uma elethwa kubo bazowasebenzisela umuthi kuze kube yimanje amaphoyisa asebophe abantu abane abasolwa ngokubulala abantu besilisa abanempandla nempunculu amaphoyisa aselandela laba abasuke befake izicelo zokufuniswa lamakhanda anempandla. Athi-ke amaphoyisa iningi lalezi gilamkhuba zivela emazweni angaphandle. Kucelwa umapholoba ukuba ayeke ukuyeluza phandle ngaso sonke isikhathi ngoba unempandla. Uhulumeni wakuleli izwe udlulise umyalezo ecela ukuba abantu besilisa bonke abanempandla nezimbunculu ukuba bengaphumi phandle behlale ezindlini. Zingako ezanamuhla, sibe sihlangane ngokuzayo.